Bakunzi bateze isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira urunani impuza amasendika ko siburu sabako amatukutuku n'amakinga byo subira kwemererwa kwegera igisagara muri kino kiringo hari ingorane zidasanzwe zo kuyunguruza tasise gahungu yaserukiye urunani mu gisagara cha Bujumbura mu guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi kuri wa gatatu yasavye abo byega bose ko bojina ama ningingo n'abahuza bo kumutumba canke muri quartier bafise ububasha bwo kugerageza kumvikanisha bafitaniye amatati mu kwakira ibirego byabo no kugira icyo bashikirije aho bikaba ku matati yose ari mu bubasha bwa sentare z'intango mu Burundi ibyo bakabikora bisunze ibwirizwa ryo mwaka w'2021 gerekeye inagura y'intahe yo kumugina twabateguriye na yandi doni mukanya sangwe kazi tasiye kubaha ikaze murano makuru tera mu bijanye n'ubutungane umenyesha makuru ke ni Claude Nduwimana kuruno wa kane yarengutse imbere ya sentare nkuru ya Mukaza hano mu gisagara cha Bujumbura afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze akaba yagirizwa gucafuza bamwe mu bategetsi b'igihugu ikindi cyaha yagirizwa no guhungabanya umutekano ajeje kumvirizwa na sentare akaba yahawe irindi sango ryo gusubira kurenguka ryo kwa 16 ukwezi kw'indwi impamvu akaba ari uko uwo bagirizwa icyaha kimwe yarekuwe iby'agateganyo atitabye kuri uyu imbere y'ubutungane kuri uyu wa kane wundi mumenyesha makuru Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru Ranova Burundi afungiwe nawe nyene mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva itariki 18 ukwezi kwa kane amakuru atangwa n'abamuburanira hakaba amenyesha ko akurikiranwa ku byaha bibiri uguhungabanya iyubahirizwa ry'imbibe z'igihugu atteinte à l'intégrité du territoire national mu rurimi rw'Ifaransa hamwe no kugira urwanko rufatiye ku budasa urukoba ubwoko canke amamuko bita aversion raciale akaba yahagaritswe itariki 13 ukwezi kwa kane inyuma yaho hari yitabye telefone yari amuhamagaye ngo amuhe amakuru mu ntara ya Ngozi amashirahamwe ahurikiye mu kigo camenyesha makuru mu Burundi cyo kimwe n'ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe asaba ko yorekugwa amatohoza akaba hakurikijwe amategeko n'urunani rw'amasendika ko siburu saba ko amatukutuku n'amakinga byosubira kwemererwa kwegera igisagara muri kino gihe hari ingorane zidasanzwe zo kwiyunguruza mu gihe hari kwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi kuri uyu wa gatatu Tarsise Gahungu yaserukiye urwo runani mu gisagara cha Bujumbura yasabye abo byega bose ko boja inama n'ingingo kuri icyo icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yamenyesheje ko icyo kibazo hamwe n'ibindi byashikirijwe n'amashirahamwe y'abakoresha mu Burundi bizotoregwa umuti biciye mu kuganira ni nkuru tubaza mugenzi wacu Mireye Kanyange
Tere iteka bino birori biriko bibera ku mugwa mukuru w'ubutuzi Bujumbura akaba yakiwe na mustanteri wa Mukaza mukuru w'igisagara cha Bujumbura umuhanuzi mu biro by'icegera cy'umukuru w'igihugu hamwe
Muri ibyo birori kuri uyu wa gatatu hahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi Theodore Kamwe n'ubusa arongoye ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi IUB yashikirije amakenga ku iyubahirizwa ry'amategeko mu gihe abakozi ba leta canke abategetsi bagiye mu rudandazwa
Mbega iyo abakozi ba leta canke abategetsi bakoze amakosa mu budandaji ninde aheza agahagararira amategeko muri ico gihe muri make y'ukuri n'amategeko bitubahirijwe ubudandaji ntibutera imbere kandi n'umwimbu mu kigaca leta nibiyongera uko bikwiye.
Nayo Tarsise Gahungu yaserukiye urunani mpuzamasendika COSIBU mu gisagara cha Bujumbura yasabye ko amatukutuku, amapikipiki n'amakinga byosubira kwemererwa kwegera igisagara kubera ko hari ingorane zo kwiyunguruza muri kino gihe.
Hari inzindi ngingo zabaye buza amakinga amapikipiki na za tukutuku kwinjira mu gisagara nivyo byaratera kumbura amasanganya ariko tubiravye ubu kabona ingene abantu bagora kwiyunguruza. Nibaza yuko ari ingingo zateza gusubigwamo atugira n'Imana yuko umukuru w'igisagara cha Bujumbura ringa mwoje inama n'ingingo mukaraba ayo matukutuku nayo mapikipiki agarukira naho yoja kugira abantu nabashobye kwiyunguruza atuvuye nka karorero nk'ubu umuntu avuye mu gisagara cha Bujumbura taronse amafaranga ya bise agenda n'amaguru gushika heha aronka ikinga jya mbere abarenganye mu ngagara je muri noro ahari naho abashitsi arenganye kumusaga agiye muri Sud murumva yuko atari hafi ariko ndazi mubigiye inama n'ingingo muvyihweje byoshoboka mugakingira zo mpanuka mugo mukorohereza nabo bantu abo batwareyo makinga n'amapikipiki na cane cane abayagenderako kandi muzaba mukoze.
Kuri iyo myitwara ariko Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu yishuye ko vyose bizotoregwa inyishu biciye mu biganiro
bisigaye navyo vyashikirijwe n'uwaserukiye abakozi COSIBU ame n'uwaserukiye abakoresha AEB twabifashe nkankama kanatsinda ibazo bashikirije ivyinshi vya bisanzwe bizwe mu rwego shingwa bikorwa rwa leta maze rero ivyo ibibazo bikaba vyafashwe nkankama bigaheza bikazoje byatora inyishu biciye mu kuganira no gutora inyishu zibereye turavye inyungu z'uyu n'uwundi ariko cyane cyane turaba iterambere ryacu igihugu cyacu c'u Burundi.
Ibyo biruko mu gihe hibonekeza imirongo miremire y'abarindiriye kwiyunguruza haba ku bituro byo hagati mu gisagara cha Bujumbura no mu makartie abiyunguruza bakavuga ko biva ku bukene bw'igitoro.
Arakoze mugenzi wacu Mireka Nyange n'abahuza bo ku mutumba canke muri quartier bafite ububasha bwo kugerageza kumvikanisha abafitaniye amatati mu kwakira ibirego byabo canke mu kugira icyo bashikirije aho bikaba ku matati yose ari mu bubasha bwa sentare z'intango zo mu Burundi. Ivyo babikora bisunze ibwirizwa ryo mwaka wa 2021 gerekeye kunagura intahe yo kumugina. Muhuza wo kumutumba afise kandi kiringo camaho kiretse hagize imvo ituma atagishobora kubandanya ayo mabanga nk'igihe habaye ikintu gishobora gutuma hatosekaza iteka ry'ugo rwego. Abo bahuza uko ari 15 bakaba batogwa wani nama yo kumutumba ni nkutu waza mugenzi wacu Mahikla Kazeneza.
Icaba huza wo kumutumba canke quartier bajejwe ni kwakira ibirego vy'abafitaniye amatati no kugira ico bashikirije aho bikaba ku matati yose ari mu bubasha bwa sentare z'intango zo mu Burundi. Abahuza rero baraheza bakumvikanisha abafitaniye amatati ariko hari ivyo badashobora gukorera ko ni yari amatati afitaniye isano n'umutekano w'igihugu canke ivyakozwe ari bitosekaza imico n'imigenzo myiza. Vyongeye abahuza bo kumitumba ni bafise ububasha bwo gutanga ibihano. Ibwirizwa rishinga abahuza bo ku mutumba canke quartier yerekana kuri ico gikorwa batagihemberwa ariko ko bashobora guhabwa agashiru kabute gatomogwa biciye mu itegeko ni nkuko kwitura abahuza ata amafaranga namba bisaba. Mukumviriza batase ivyo bita gusasa abahuza bategerezwa kuba bashika n'imiburiburi batanu imanza zigacibwa ku mugaragaro kandi ababuranyi bose bakaronka ijambo bahinyuzanya. Abahuza bahirije kwihweza amatati baraheza bagahicegeranya abafitaniye amatati. Mu cegeranyo hajamwe ingingo abahuza bafashe canke iciyumviro cabo kuri ayo matati. Ico cegeranyo gitegerezwa kuja ku mukono w'abafitaniye amatati co kimwe n'umukono w'abo bahuza bagerageje kumvikanisha abo bafitaniye amatati. Umwumvikano ushobotse biraheza bikemezwa na sentare y'intango icafunditswe kikaja mu ngiro. Bidakunze naho udashimye yitura sentare mu minsi itarenga 15 aronse icegeranyo. Iryo bwirizwa rigenga abahuza bahuza jerekana kuyo senare na ifatira kufya bahuza bakore yeko kandi senare tegezwa gusuzuma kwa banyagi ugu bayitu ye kubijanya na matati wabanje kuchimbele yugo gwego kwa bahuza wa kumitumba senare nitegezwa kuisungi vijasa vya na bahuza aliko kandi itavji isu unze iratangi mvo
Mbasanzwe rero bagize ubwo gwego harimo abashizweho batabanje kuraba ubushobozi n'umenyi bafise ibyo ngo bishobora gutera ikibazo mu gihe badashoboye gutunganiriza abantu uko byategerezwa umushingwa manze Emmanuel burakuvye asigura ko ari naho hava rimwe rimwe ukutemegwa mu ngingo zimwe zimwe ziba zafashwe nayo ubundi ngo ubwo gwego n'ugwego rutegerezwa kubahigwa icyo gwashiriweho tumukurikire
kuvyerekeye abasanzwe bagize ubwo gwego twovuga yuko hariho abagiyeho mugabo batabanje kuraba ubushobozi n'ubumenyi mu byo bokenera kugira ngo bashobore guhuza abantu gerageje kubiraba ni nkuko babonye yuko mengo wari we wese arabishoboye mugabo byukuri mu guhuza ababituye urabona yuko hariho ibibazo biza ari ibibazo bijanye n'amategeko. Birasaba rero yuko kugira ngo ushobore guhuza abantu uba uzi ayo mategeko araba ayo matati kugira ngo ushobore kubahuza wisunze ayo mategeko. Ibyo wonye ndibaza yuko aho cubona yuko kuri bamwe bamwe ashobora kuba hariho utunenge kubijanye n'ubushobozi baba bafise kugira ngo bashobore guhuza abantu cyane cyane mu gihe ari kibazo cy'amategeko babatuye. Bo ivyerekeye kwemegwa canke kutemegwa nibaza yuko umuhuza yamaze kujaho akaba yemewe akaba yashizweho n'itegeko nta mvo nimwe ihari yuko udategezwe kumwemera kuko itegeko ritegekanya yuko mu gihe ari ico umwitura ko niwe aheza akaje imbere kugira ngo yumvirize ibibazo abantu babafitanije mu majambo make rero umwemera utamwemera itegeko ryaragiyeho utegezwa kumwemera kandi utegezwa kumwitura mu byo itegeko ryamushiriyeho mugabo hariho abatemegwa naho nyene je nibaza yuko haba hari ikibazo cuko abo batemegwa haba hari imvo imvo zirashobora kuba zihari ukuntu bavyitwaramo kumbure ukuntu berekana ubushobozi bwabo ibyo byose n'ibintu bishobora gushika no kuvuga bica bisaba yuko bo kwirimbura canke bigasaba yuko ababajejwe abashobora kubakurikirana abashobora kurimbura ukaraba ibikorwa bariko barakora
mu ntumbero yo gukosora utwo tunenge tuba twibonekeje abo bahuza ngo barakenera kuronswa amahugurwa afatiye kuco bakeneye gusumba ibindi umushingwa manza burakuvye akamenyesha kandi ko ikindi cyofasha kuba ukubashije hagatabo kabereka uko ibintu bigenda birakogwa icyo yisegide muri migwi Faransa n'ubunyene tumukurikire
unabona yuko imyaka itatu irakwiye byo bavyiza rero yuko borimbura bakaraba igikorwa bamaze gukora bakaraba ibitagenze neza hama bonyene bakavuga bati twebwe ibyo tubona yuko dukeneye mwihugurwa nibi hama inzego zibijejwe zigashobora kubahugura ahanya ashaka kuvuga ubushikira gukorana hagati y'ubushikiranganje bw'ubutungane n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bakaraba ukuntu bashobora kubahugura kugira ngo bashobore gutunganiriza abene gihugu bafise ubwo bumenyi ubwo bushobozi muri cyo gihe rero birasaba yuko bohugurwa bakamenya amategeko na makeya uravye imanza bakunda kuronka ikindi naco nibaza nuko bobagirira akantu kagatabu bobereka ukuntu ibintu bitegezwe kugenda mbega mpera kuki hama hakurikira iki mbega dusozera gute hakico wonya ni kintu bo bakorera ndabivuze mu gifaransa nka guide y'umuhuza yokwerekana ukuntu bashobora gukora ico gikorwa nk'ico onya ni kintu gikomeye cyane gose tubona yuko bobereka hama ikindi naco mbona nuko itegeko rivuga yuko bahuza abantu bisunze imigenzo yaho hantu mugabo urumva ari ingingo bafata canke ari cyiyumviro batanga ugasanga kizoja muri sentare umva hamwe mu Kirundo bagira uku ahandi mu Cankunzo bakagira uku ahandi mu Rumonge bakagira uku bikaba bitameze kumwe hose kandi bivuye aho mu bahuza n'ubundi bica bijya muri sentare iyo sentare nayo yoyo ikaba ica ikoresha amategeko ayo mategeko bakoresha akabara amwe atari amategeko uvuga ati naya karere akanaka naka urumva yuko hariho agahazi
akaba ari ngaha makuru twe twateguye cyarangirira ndashimira mwese mwari ko murakurikira mugira ibihe byiza aho merereye naho gutaha.